ukuhlanganisa brand boots nerap namangeke yekushuna hambe.
Molo mahlubani bengaleli igama lami ngiwudoubt wabungula ma ukhona ku-Instagram ngicela ungilandele at king underscore angabi. Amaphoyisa aphenye icala lokubulala emva kwesehlakalo sokudubula esenzeka endaweni yokudla eseThekwini. Amaphoyisa athi abantu ababili bebeqophisana ngamazwe Artizen restaurants and lounge emgaqweni uBejane Road kwamasho ngesonto ebusuku. Isikhulumi samaphoyisa esifundazweni sokwaZulu Natal unqobile Gwala uthe umunye walabalisi wakhishwa kule ndawo ekhishwa ngonogada. Uthe emva kwamaminithi angu-30 wabuya wafika wavulela ngenhlamvu kanti wadu ble kumuntu oyedwa onyaweni kanti umsolwa wadutshulwa ngomunye wabantu ababekule ndawo yokudlela. Uqhubu wathi kwathola ke isibhamuko sohlobo lwepistol esine-serial number xekiziwe kwisidumbu somsolwa. Mina ngingakwenza ofisa ukwazi ukuthi lithini uvula kumayelana ke nalo lolu daba lapho i-comment section. Ungakhohlwa ukucindezela ne-like button ne-subscribe button. Ungilandela ku-Instagram it's at king underscore. Ngabe from Muse umdakadaka ngithi ba sengihembe.